ndandaza amavuka natanguje umutahe mutoyi cyane natanguje umutahe w'igihumbi n'atanu hama maze kuranguriza avuka z'igihumbi n'atanu narazungutse ko nazikuriye ko ibihumbi bitatu nungutse ingerane kuko naranguye mbisi hama maze kunguka mu nyuma ndabandanya ndadandaza hari mu kwezi kw'icumi na rimwe kuko icyo gihe twafata izo nyigisho twazifashe guhera mu kw'icenda no mu kw'icumi hanyuma maze kudandaza izo voka ndaronka umutahe ungana n'ibihumbi bitanu bimfatikanije na ka kanyungu hanyuma mu kw'icumi na rimwe ndarangura imbegete y'ibijumu nce ndayikorera ko ibihumbi bibiri mbaye nkwijije ibihumbi ndwi ariko ntibyaba bikiba ibyo bihumbi ndwi kuko naca nkuramwo nk'amajana atanu cyangwa igihumbi nkoresha utuntu two muhira hanyuma mu nyuma ndabandanya ndarangura unyengetse ku mutahe w'ibihumbi mirongo itatu ubunye ndarangura izo voka nkarangura utumanderine nkarangura n'uturengarenga yego n'ibijumu ndabirangura bivanye n'amafaranga mba nagenda kuresha nca nkoresha amahera make make utwo tuntu twose nkashobora kuturonka
twari abantu bakenye cyane twari abantu bafise amikoro make kugira ngo umuntu aronke amahera agura isabune cyangwa umunyu yabanza kuja kuyaca akajyana isuka guca amahera y'isuka ariko aho tumariye kuronka izo nyigisho zaradufashije cyane twari zene twitunganiriza umugambi umuntu agahera ku gatahe gato cyane ariko akaronka ibintu akeneye ubu turadandaza tukaronka amahera y'ishyirahamwe tutarinze kujya kuyaca n'isuka ubu natwe dutanga akazi kuko nk'iyo tuvuye kurangura ibintu bigenda ku ikinga kandi iryo kinga nitwe tuba turi ko turamuhemba uwo muntu
amatagisi mu bisanzwe twebwe bivanye n'utuntu uba waranguye bagutoza amahera bihuye n'utwo tuntu uba waranguye nk'ubu ndandaje ngaha ku kasoko badutoza igitasi kundwi turi ngaha anya turi ha ku gitasi kundwi mu bisanzwe baci batworohereza kuko babona ko atabi bitaragera kure badutoza amajana atanu atanu kundwi
twari dusanzwe turi mu mashyirahamwe ishyirahamwe rya pineda rimaze kuduha imfashanyo y'amatelefone n'amafaranga mu nyuma haraje abantu bo muri kazaza keza baraduha inyigisho nibo batwigishije kujijuka ngo tujye hamwe dukorere hamwe n'abandi hama baratwigisha ukuntu tudandaza ubu turi abantu badandaza utwacu
umugambi wa pinyitse umaze kuza twaragiye hamwe turaziganya turaguranana hama umuntu aziganije akazana inyungu twarabonye ko kuziganiriza umugambi tumaze kuziganiriza uwo mugambi turabona ko agafaranga kabaye kenshi twebwe nko mu rwanje twaragiye turagura ibitungwa turagura impene hanyuma bace barahindukira abo babyeyi baje kudufata mu mugongo wo muri kazoza baca baradufasha batugurira inkwavu ubu rero turorora izo mpene tukorora n'izo nkwavu n'utwo tuntu tudandaza turorora ni ukuri biradufasha cyane kuko nk'uduse ubunye nk'umuntu ayifise uduse ubunye mu murima aratabira mu murima wiwiwe ni ukuri biradufasha cyane
no munsi ubuzima bwacu nubwo butaba bwifashe neza cyane hari aho twavuye n'aho tugeze haheze amezi atandatu turose izo nyigisho ndageze ku mutahe w'ibihumbi mirongo itanu w'iwanje
rero iyo turi ko turabona bene gihugu bacu bari kuba risununura turabona yuko ari akamaro kanini kuri komine ibikorwa by'iterambere bigenda neza amahoro n'umutekano ko bimutera neza ni nk'uko no mu ngo n'imiryango bice bigenda neza ku bubakanye ikigira kabiri ni uko kuri ibi baba ariko barashora badandaza komine irahungukira mu bisanzwe mu ikori n'amatagisi komine irondera kugira ngo ishobore kubaho ishobore gufasha abantu aho nikora bica biva ngaha nyene ugasanga rero mu magurupe nka mirongo ine n'ane ari mu ikomine komine nayo irahungukiye